Na tuna ranar sunanki an tuka to an bani mata.